It's the Tombella FM. Zasha. Artificial music. We are back. Oh, yeah. Hey. Ningibuza into engayazi mina. Ningalike ningibuza into engayazi mina. Bengekho ngibuyile South.